Thank you. abavandimwe n'ababyeyi, ingemerere Francine tumusezere ho bwa nyuma, ubundi tumujyanaho azakurikira iteka ryose. Thank you.